elunqanyulwe wanqanyulwa so ngalesikhathi unqanyulwa lomlenze ngalesikhathi lomfanele imali ephuma egazi iyadla leyanyoka ngalesikhathi linqanyulwa lelinyawo iyadla lenyoka kwaba khona ukubhuti wami owagwazi wagwazekala elihlweni Sanbonani babukele kusaseyilwe champion lele siyaphinda siyahlangana futhi kuyo eCasify TV ngayi korobela ngoba niyazi ukuthi mase kufike champion ikuzeke sekonakele kakhulu itsela khona lesiwe khona loyiwe noma khona othwele bayabhalaka abantu basibhalele ngezithwalo zabo basibhalele ngakho konke okwasemnyameni abakwenzayo nanamhlanje ke sibhalele ubaba lana uyasebeka uyasibekela nje sakhe sayithwala ukuthi siyisima kanjani mangingachitheki isikhathi mangisondele sayithwalweni sakhe nezizwele mathuphu ukuthi ngabe sinjani Usibeka kanje mama. Usibeka kanje baba sanibonane. eCasify TV. Ngiza nodaba lami lana. Olenzekayo. Kwakuyinto yakudala lena. Ngahamba ngawulanda into. Mangilanda lento. Yangiphilisa kamnandi isikhathi eside. Mangiphila kamnandi isikhathi eside. Zenzeke izigameko ngezigameko. Nezigameko lezo ezagcina sezingasangiphilisi kahle. Ngoba phela liningi igazi lichithekile kule zigameko engizibalayo. Kuningi okubi okwenzekile. Kulezi igameko engizibalayo. Kuningi. Ngahamba ngawuthatha into eminyakeni u-21 yadlula. Nanamhlanje ngisaphila kahle ngifuna ukungasho. Kodwa nje inkinga ilezi zehlakalo ezehlile ekhayeni. Bahambile abantu emhlabeni. Abaningi balimela abantu ngani mangiyithatha lento ibizwa ngenyondo kodwa mangiyithatha ngithatha inyoka then ngizabe singizalela inyondo ke yona inyondo kiyona leza ngiphakamisa ngamandla inyoka nje mangisane inyoka ngangomuntu nje owayiphila kahle ngingaxakekanga nginayo imoto engekho ezingeni eliphezulu kodwa nje yokubonakala ukuthi ngumuntu ongaxakekanga. Yayingitshelile-ke inyanga engangiyilande kuyinto ukuthi ngiyothi ke mase nginenyonto kube yikhona-ke manje ngiqala-ke ngiphakama okwangempela. Inyonto-ke lena ukuze iphume izalwa yile nyonga. Wangitshela wathi kuyomele sithwebule umntakadadewethu, umntakamfowethu. Uyena kuzalala nale nyoka kuze kube bazala le nyondo le. Ngathawu. Kanjani manje wathi yebo njengoba ngikutshela. Sizathwebula umfana. Ikuyena ozalala nale nyoka. Kuze kubuye imithisa. Ibese besiyazala le nyondo ke. Kwangasekho ukujikela emva ngoba phela ngase ngivumile ukuthi ngiyayithatha lento. Nangempela yamthwebula le nyanga umntakadadewethu waqala ke walala nalento nale nyoka umuntu ke mase ethwetshulwa akasabi sesinqondweni zakhe, akasazazi ukuthi waye ubani, akasazi ukuthi wayiphila mpiloni, wenza lokho nje athunywa ukuthi akwenze ngaleso sikhathi. Walala ke nale nto, walala nale nyoka, walala nale nyoka. Yabe sengitshela-ke futhi inyanga mase ikhulelwe le nyoka nokuthi hhayi ikhulelwe-ke manje, sekuzamela yeke kumfana ukulala nayo kuze kube iyazala. Yamitha-ke kwafikelela isikhathi sokuthi izale. Yani uma iqeda kuzala, yabe seyisho-ke inyanga ukuthi izofa le nyoka, kodwa umfana yena ngeke azafe, kuyomela abulawe yimi. Le nyoka mayifa kuyomele ngiyiqobe ibe zicubu bese ngiyithela ebhavini. Lo mfana mase ngiqeda kumbulala, igazi lakhe kuyomele ngilikhame, ngilikhamele khona lapha kulela bhavi elinezicubu zenyoka lezi ngiziqobile. Emva kwalowo kuyobe sengifake le nyoka muntu. Le nyontu lena inyoka kodwa inasikhumba sanyoka, inesikhumba somuntu. Inhloko into engaqondakali, noma uzathi umuntu noma inyoka nje awuyiqondi inhloko yakhona. Ayinazandla, inamanyawo, iyinyoka nje ngokuphelele, kuthi isikhumba sakhona esomuntu. Inhloko ile engaqondakali, amazinyo, inamazinyo omuntu. Wathi kuyomele ngiyifake khona-ke leli cwane, likhulele laphana, lizadla lezicubu zale nyoka, lidle negazi lalo mfana kuze kube iyakhula. Ukukhula kwayo-ke iyodla-ke la emndenini, kodwa ngeke izibulale, iyobulala mhla ngenza iphutha. Indlela eyodla ngayo wabe ichaza, nengizayichaza kabanzi. Umfanami omncane wephuka ebholeni, wephuka umlenze. Umlenze wayofaka ukhonkolo, uma ufaka ukhonkolo kanjalo kwathi wayelo umlenze. Mase kufanele ukuthi ukhishe ukhonkolo, kwathola ukuthi lo mlenze ubolile. Kwathiwa kuzamele unqanyulwe, wanqanyulwa. So ngalesi khathi unqanyulwa lo mlenze, ngalesi khathi lo mfana elimali ephuma igazi iyadla liyanyoka. Ngalesi khathi linqanyulwa leli nyawo iyadla lenyoka. Kwaba khona kubhuti wami owagwazwa, wagwazekala elihlweni, kumanje akanalihlo. Iyadla-ke leyo nyoka ngaleso sikhathi kuchitheka lelo gazi. Abakhulelwe ziyaphuphuma izisu, uma ziphuphuma izisu iyadla le nyondo. Hhayi, zenzeka izinto ekhaya, zenzeka izinto. Umama ongizalayo wabe sebandakanyeka engozini yemoto, nalapho lanqamuka khona iy'ngalo zombili nenyawo zombili, kumanje nje uhamba nge-wheelchair. Kudlani le nyoka. Zaqhubeka iziganeko ngokwenzeka ngokwenzeka. Yabe sengitshela-ke le nyanga ukuthi hhayi, engeke izibathinte abantu, engiyothi mina ngibabike kule nto, ngihambe siyongena kule ndlu ehlala le nto, sibe sesiyambika ukuthi hhayi, lo nobani bani, uyigazi lala ekhaya, uyigazi lakho nawe, so siyacela ukuthi umazi, umvikele. Ngatshela umfana wami omdala ngithi, mfana, kunento iphila kanje la ekhaya, and uma kwenzeka ngihamba iyosala kuwe. Waqala wahihiba umfana, ngathi, mfana, kumele ngiyokubika kwenzeka ukuthi ungavelelwa yinkinga, ngoba phela bangaziwa yile nto bavelelwa yinkinga. Wabe sevuma-ke umfana, ngamthatha ngamsa endlini liyana. Safika lapha kuleyandlu ngambika. Mangimbika kanjalo, uyamazi le nto. Wayengathinteki ezingozini, noma kuthiwa kukhona abantu abamfunayo bafuna ukumlimaza, ubevikeleka kusuke kulimale bona labo bantu. Noma kuthiwa kukhona imba abhekene nayo mayilwa lapho, ubekulimala labo bantu alwa nabo. Ngazama ukuthi ngibike nomfazi, umfazi hhayi wangabi nankinga, ngambika nayo safe. Ngabika-ke nodadwa bukamfana nayo safe. Khona le ngathi ngizama ukuyombika, wadaye nakazingeni indaba zezethwalo nani nani. ngabe seke sengimtshela ke sasimtshela noma ukuthi hayi bese imprenka besifuna ukubona ukuthi uzothini ayikho into enjalo wasikholwa ngoba phela abantu bo TikTok lapho qhubekileke lento yaginya ekhaya yalimaza ekhaya yaginya ekhaya manje laba sephuka abantu sebeyagaya kumuntu mayebeze ngozini yemoto uyafa make umuntu mhlambe wabasenkingeni yokulwa nabantu bayambulala kudla lento ngani mangiya ngiyochaza enyangeni yadayi seyadla nje kuphela manje ayisafuna ezingalo ayisafuna emehlo ayisafuna ezicubu zamuntu seyifuna umuntu ephelele njalo so wena ufuna ukuthi baseyiveke hamba uyobabika kulento angikwazi ukuthi ngingawubika umndeni wami angikwazi ukuthi ngingawubika umndeni ekhaya kulento ngithi iwazi niyazi ukuthi imindeni ikhona engahambisani nokuthwala ikhona engahambisani nezinto ezibheke eceleni noma ke mento noma mina kungeyinto engiyibona ibheke eceleni le ngiphila ngayo iyangondla manje ngisazi ukuthi ngiyenze njani ngoba phela bagayeke abantu emndenini and sekukhona inkulumo ezikhulumeka ukuthi why thina sihlezi singabandakanyeke ezinguzini mina nomndeni wami why mengabe umfana lo yena ebese ngozini yokuthalwa nabantu ehlezi yena evikeleke ephuma engenawo nomculo manje angazi ukuthi ngiyenze njani ngoba lento igazi lala ekhaya igazi lala ekhaya ikho indlela ukuthi ngingathi mhlawumbe ngingacela enye inyanga ukuthi isuse kumina angeke ize isuke igazi lala ekhaya umntwana la ekhaya lo ayikho indlela ukuthi singayigudluza awukwazi ukuthi ungaxosha umntwana wakulowo musa uthi makayiphi ngobe kubo lapho so ayikho indlela engalungiswa ngayo kodwa mina ngicela ukuthi ngisizwe ngokuthi ivaleke le nto ukuthi ingasadla abantu mayifana ibuyeleke ukuthi mhlawumbe umuntu ephuka idlele lo nyawo engixakile manje ngiyabonga anginawo amaningi babukeli mina la kubaba baba njengoba elibeka udaba lwakhe anginawo mani amaningi senginganikela kunini ukuthi nanini ngeniphefumule siyabonga.
I'm never hush, so I don't know why you talk to me like I'm some kind of kid. You know that I love you, but you don't show me respect, so I better go. I swear to God, I'm dating a bullet hoe. Yeah, a bullet hoe. I swear to God, I'm dating a bullet hoe. Yeah, a bullet hoe. I swear to God, I'm dating a bullet hoe. Yeah, a bullet hoe. I swear to God, I'm dating a bully hoe. Yeah, a bully hoe. I don't know why you're full of insecurities. You call me every minute, I can even focus if I don't pick up your calls. You tell me that I'm cheating, girl, this shit is so boring. Yeah, I told myself that I won't beg for love anymore. If shit ain't working, I'd rather keep it on my ass. Let it pass. Yeah, that's less problems and stress every time you hit one bottle.